is my righteousness, oh God, how I need you. So teach my song to last to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. When I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you.
Tureko turahimba tuvuga ngo Lord, I need you every hour. Tuvuga ngo Yesu turagushaka, canke Imana turagushaka umwanya wawe wose. Umuntu wese arakeneye Imana, nicyo gituma twariko turahimbaza iyo ndirimbo tuvuga ngo Lord, I need you. Rero nitwa Elvis Nibitanga, ni umuririmbyi, nkaba nsanzwe mba mu gisagara cya Bujumbura, nkaba ndi kurategura igitaramo kidasanzwe kizabera mu ishengero rya Hoshe, mu ishengero ry'urutare i Ngozi, aho witwa ku Rubuye. Si jeje nyine, ndi kumwe n'abandi, turi kumwe n'umugore wo guhimbaza no gutazira mu ishengero rya Hoshe witwa VCT, tukaba tuzaba turi kumwe kuri uwo muhinga wo guhimbaza Imana. Natwe Bujumbura.